esane regye yɛ akyi abusuafoɔ mema obi biara akɔ aba ɛde ba na esane regye yɛ akyi tv yi so studio 2 mɛsrɛ wo sɛ bɔ mmɔden na baabi a wohu sane kɔkɔɔ ne wɔ no subscribe na fa adɔm ano to so ɛno bɛma kwan ma daa ne daa ne yɛkɔ so mede to bɛto so a nsa bɛka ne ntɛntɛntɛntɛntɛntɛm na aboa wo sɛ wodie wɔ mu nso a na wabɔ mmɔden na akɔakɔ apply na aboa yɛ nyinaa ɛnɛ abusuafoɔ na mepɛ sɛ me ne mo ka ho asɛm ɛyɛ yɛ easy sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛhu adeɛ yɛ easy na ho hia sɛ wobɛyɛ bia naa na deɛ koraa na woyɛ nso a wode ɛkɔ akɔyɛ mesrɛ wɔ abɔ mmɔden a na like video yi nso ma me ɛboa ma ɛbɛtɔ youtube channel no so obi ba so a na youtube hu sɛ video yɛ video nipa dodoɔ no ani gye ho a na wode abɛto so ama me sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛboa afoforɔ nso a wɔn hia saa information na wo nso wode support me channel no meda ase papaapa Isee no ɛyɛ adeɛ bi a afe biara january nipa dodoɔ no a ɛsɛ sɛ wotumi yɛ especially sɛ woyɛ obi a wowɔ family paa na nkoraa boɔ mu ɛne ɛwere ne nneɛma nketenkete a woyɛ a ɛboa wo ɛfiri sɛ ɛno no ma aban no hu wo sikasɛm nti wokɔ apply fo biribi a ɔgye wo Isee no ma ɔhunu sɛ wo sɛfata sɛ ɔboa wo na ɔboa wo yi nso kora sɛn koraa na ɔmfama ho nti Isee no na ɛboa ma aban hu saa information a ɛfa wo sikasɛm ho nyinaa nti afe biara no january no yɛbɔ mmɔden ara ne yɛ nyinaa ɛyɛ Isee wobɛtumi akɔ caf patronato sinakaate bi a ɛwɔ wo ma ntɛm na waka kyerɛm sɛ wopɛ sɛ woyɛ wo Isee wokɔ a afe biara na yɛnsesa yɛ kakra ba mu nti ɛna mɛlese documents a ɛyɛ a yɛhia no nanso wokɔ no sɛ woka kyerɛm sɛ ɔmomfama wo a sɛ saa afe no a wokɔ akɔyɛ no ɛnsesa yɛ kakraa bi aba mu a na ɛno nso woahu na woagye ɛde aka ho na wode ayɛ wo Isee normally no within 3 to 1 month no 3 weeks to 1 month no ɛtaa yɛ ready ne yɛafrɛ wo sɛ wo Isee no ayɛ ready nti brabɛgye wonyu nsa ka nso a wokɔyɛ biribi bia ɛde sikasɛm bɛba a ɔmotaa yɛ sɛ fa wo Isee bra fa wo Isee bra ɛno no ma aban no hunu sɛ adeɛ wei kora no qualify sɛ ɔyɛ bi ɛde boa wo anaasɛ wonqualify kwa firi sɛ ɔhunu sɛ wo sikasɛm ɛde wɔ soro nti daa ne daa deɛ ɛba wɔ ɔman yi mu a ɛyɛ sikasɛm no ayɛ a na wotaa te sɛ yɛse wa wo Isee yɛ sɛ nko a na wobɛtumi ayɛ anaasɛ sika wei aban sɛ wobɛtua no wokita akoraa agyisɛ to agyisi a wo Isee ne wɔ si a sɛn na ɔde bɛma wo firi sɛ Isee no ana ɔde determine hu sikasɛm ne hu deɛ wopɛ sɛ wode boa ɛtene sɛ wotwɛn me na mene wo nhwɛ documents no deɛ wobɛhia a wode bɛyɛ wo Isee no mepa mo kyɛw documents a wobɛhia ni sɛ ebia abusuani mu no bɛma no na yɛ adwuma tinema dodoɔ no ɔno na yɛana ne din taada so a mɛsrɛ sɛ mompɛ sɛ nka mode ɔno ne mumu deɛ bɛyɛ ahasena bia wowɔ baa no a wonyɛ adwuma nti mepaakyɛw deɛ wobɛhia ni wo a wokɔ akɔyɛ no wokɔɔ de kyɛ fiscal anaasɛ kɔde kyɛ fiscal ɛne wo documento de dentita which can be wo kata de dentita biribi a ɔmfonyini ɛwɔ soɔ yɛtɔ so biam ɛyɛ wɔde kyɛ fiscal de tuti componenti de la familia nti sɛ woyɛ family man a anaasɛ wo a woyɛ sɛ wonko a wɔde kyɛ fiscal no bɛyɛ nyinaa woyɛ family man a ɔmɔmɔ family no mu nyinaa wo ma wo yere wɔde kyɛ fiscal wobɛhia sɛ wode bɛka ho mepa mo kyɛw deɛ ɛtɔ so biam ɛyɛ contrato da fito nti ɛdan no a wotim no ma fito no daa ne da yɛ contract a yɛ ɔmɔ register ɛsɛ yɛ contract a tuto registrato ɛwɔ agye sɛ ntrata tuto regulare nti ɛsɛ wode wo contrato da fito no ɛyɛ wo house contract no ɛde ka ho na afei nso no wode wo kud biribi a wo sikasɛm no wɔ so no ayɛ mpere pii no ɛyɛ a na ɛyɛ wo kud no ɛsɛ sɛ wode ɛno nso no ɛka ho this year 2020 yɛyɛ Isee no mmere bi atwam na ɔmo ngye yɛn this year yɛyɛ Isee yɛma yɛ kɔkɔgye yɛ post pay anaasɛ yɛ libreto postale nti no sɛ woyɛ wo Isee no a hunu sɛ sɛ wowɔ post pay anaa libreto bi wɔ post office a wokɔ na woka kyerɛ m sɛ wohia gyakyɛnsa maidi a yɛbɛbɔ de ama wo a ɛno nso no wo sikasɛm no a afe ne mu no ɛkɔɔ so nso no was from being here come. Sir, now be called banking so, no aquaculture banking so, Jachensa media. Would you all quite say, I shall be so, Jachensa media. And I'll cost him the cards. Nasty almost his papers in the mama. Maybe I told Jachensa media out to when I can only chair banking. Wouldn't him that because the paddle do any in your question. Or being no dear mamma, now so dear you easy. Would the jay we are? Within some days, I read no idea that way. The beer, panny, I see easy in here. Would see me, I show easy. So, scarcely any of us. Now, a occasional woman may be a scan one by chocolate, and one matcher, maybe I will see come. To be banny catch will say, Weezy is an artist, and one will say, who see kind of a say, Weezy so, and to qualify, and answer own qualify. A bell poor, my darling, that will be by, bet me, I be. Yet also be him, Sayana won't cry, and maybe a piny tree amount. Either sell bonus baby, either sell catacristi, and now so we are ready to the chicken in answer. Is no Anna a fibia, generally so wino, send a bay a pine, a bell to us with chasses canama. Safini would not buy any wound, sir. We isn't where we know, Emma Ostropo Sadino, Emma Umchiam. And so what on a maker, sir? Or say, my dear, we in cheer your mammy. It may be sunny, sir, and this year, who ye weezer, who bore on what I say, there be this year, man, and a sad year, a buying own chairman. Nemo bore home what you could renew now is a show or some activity because a bishop will him see one. So must I teach chairman. So we shall soon aid the land where we know it's a miracle. My chums where we know he's in that or money be as I do. Yes, I teach chairman back. To Miss Sarah, I say, ye share information with na I am why in a sunny bayer, or be our own yen ease, and bonus her who ye say, obey, cause anon I may be bar, a pine who say, who suffer that so amount be, and answer undeserved. We do be as a modern subscriber, na share, na comment, and so of them. Na me who say easy, no what's in one sender. Now I owe dear, and this yaw yen so, say cry, they come out, a bench, a salvation. Damu ni na mwase busafo. Mwabai.